abantu sininzi zindiyaqo sininzi zindi sininzi zindiyafo sininzi zindi oh tiningi ndawo ekhizweni kuthethwa ngabantu besithi hayi kunzima wena uzuthi hayi ndithandwa uzuthi ngithandile